Libuyile ithemba kubahlali basemjondolo yase George Gok eGoli kulandela ukungenelela kwedolobha ezinkingeni zabo zikagesi. I-MMC yedolobha yezokuhlaliswa kwabantu uMlungisi Mabaso ehamsana ne-MMC yezemvelo kanye nezitsiza zengqalasizinda uJack Sekwayile bethule usonkontileka ozofaka ugesi kule ndawo namhlanje. Le ndawo ibingenawo ugesi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-90s kanti futhi idonsa kanzima ukuthwala izidingo nqangi.
Ngaphezu kwezigidi ezingamashumi amahlanu imali ebekelwe ukuqala kohlelo lokufakwa kukagesi emjondolo yaseGeorge Gok eGoli. Lo hlelo luza ngemuva kwezikhalazo zalo mphakathi osohlale inyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili ngaphandle kokufakelwa ugesi namanzi kanye nezinye izidingo. Osekomidini likameya kwezomnyango ezokuhlaliswa kwabantu uMlungisi Mabaso ubeke kanjena.
Maningi ama-issues kuma-communities and onke abalulekile. Well, we try and prioritize them njengoba la siqale nge-electrification because sirealizile ukuthi ugesi iwona abawudinga ukudlula yonke into. Uyabo nokuthi-ke iwona vele ozokwazi ukubeka abantu bese simene safe ngaphakathi ku-informal settlement. But-ke kune-issue yamanzi vele awukho abanawo ama-stand tabs within their stands. And-ke vele-ke uyabona la secrash ama-containers. So wonke lo ma-issues lawo akhona we have identified them.
Kusenjalo nobhekelele ezemvelo nengqalasizinda uJack Sekwayile uveze ukuthi lo hlelo banesifiso sokuthi baligoqe ngokukhulu ukuphazima kweso.
We are spending so much money fixing infrastructure emosha abantu bakithi. Siyabafakela ibona kumele bayegade. Asifuni thola one day ukuthi our transformers have been overloaded or seyishile bese bahamba yodoyitoyake ukuthi bafuna enye kwenibona. So what must for infrastructure, they must establish their own committees la, whether CPFs or street committees that are going to guard infrastructure abafakela yona.
Lo mphakathi uphinde wanxuswa ukuba uyiqaphe ngeso lokhozi ingqalasizinda kagesi ezolethwa njengoba izolekelela bona. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise George Gorge.